Sanibingelela bazalwane egameni lika Christu Jesu waseNazareth nawe oqalayo ukubuka umlayezo wethu namhlanje sakwamkelwa kakhulu kulolu suku oluhle kangaka usuku luka Khisimusi usuku lamancamnce kodwa usuku lokuthi sihlangane noNkulunkulu sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni yethu soya kwindumiso egameni lika Jesu sukume nje siphakame sidumise uNkulunkulu.
Bathandwa benkosi ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Christu. Bingelela nonke emakhaya eindaweni zokusebenza abangazitholanga isikhathi sokuya emakhaya, abavakashile labevakashele khona, abasezindleleni endaweni zokuphumula, yonke indawo ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Christu. Kuyintokozo enkulu namhlanje ukuba nginethulele inkonzo enesihloko salolu suku lwanamhlanje. Sithi sihloko inkosi yosuku luka Khisimusi ikhona. Inkosi yosuku luka Khisimusi ikhona. Isihloko sethu sanamhlanje. Bazalwane, ngizokhuluma ngiqondise kulolu suku. Lolu suku luka Khisimusi abaningi banempikiswano yokuthi ngabe uJesu Christu lo wamakholwa wazalwa ngaye yini umhla ka 25 kuDisemba. Njengamanje ngimi laphambi kwenu ngicela ukuthi ngisho ngithi akubalulekile umhla ka 25 kuDisemba, okubalulekile isehlakalo. Usuku luncane kunesehlakalo. Isehlakalo yazalwa inkosi yamakhosi, wazalwa umlamuleni, wazalwa umsindisi, yazalwa ingadlangadla yakwaJuda eyayizokhulula izwe lonke, wazalwa lo owayezothwala ezotshatha ububi nezono zethu. Yiloko okubalulekile okufanele sikuphakamise namhlanje, hayi usuku. Konake usuku lunye kwakufuneka libe khona okungenani onyakeni ukuze lolu suku siligubhe, siluphakamise, lesehlakalo sikhulume ngaso, sifinyelele kubantu. Zikhona izehlakalo ezikhona nezinsuku eziqoshiwe zokugubha lezo zehlakalo ezikhona emhlabeni eziningi. Ezinye izehlakalo zokuzalwa kwabathile ziyagujwa, zihlonishwe, wonke umuntu azinikele kuzona. Kanjalo nezinsuku la kushone khona abathile esibathandayo nesithi bakhulu esizweni sethu, sizigujwe lezo nsuku, ziphakanyiswe. Kukhona nezinsuku ezinye eziqoshiwe, ezihleli, ezingagudluki. Wonke umuntu uyamenyezelwa, kuphume namaphepha amemezelayo nomabonakude kuthiwa akuhlanganwa abantu bakwazi ukuzohlangana baphakamise usuku oluthile lezehlakalo ezithile. Izehlakalo ezinjengokuthi kwenzeka into ethile, usuku lwamasiko athile lugujwe umhlaba wonke, bonke abantu baphumule bangaye endaweni zokusebenza, bahlangane emibuthanweni begubha lolo suku. Khona ezinye iintsuku ezigujwayo, usuku kuthiwa iintsuku zenkululeko. Kukhona ezinye iintsuku uthi uma uzilandela uthole ukuthi kwakulwa izimpi ngalezo ntsuku, kukubi, kuchitheka igazi, kukubi, kungekho lutho oluhle olwenziwa ngalolo suku. Nomphumela walezo ntsuku singawuboni ezimpilweni zethu namhlanje, kodwa lezo ntsuku ziqoshiwe, ziyagujwa lezo ntsuku. Bonke abantu baqoqane baziphakamise lezo nsuku nezehlakalo lezo, bazole, bazothe abantu ngenxa yaleso zehlakalo ezenzeka ngalezo nsuku. Nanamhlanje sibone kufanele ukuthi okungenani kanye ngonyaka siluphakamise usuku olulodwa, ukuthi lungumhla ka 25 kuDisemba noma cha, kodwa luwuKhisimusi, luwukuzalwa komsindisi. Ingakho sihlangane namhlanje siluphakamisa lolu suku. Lolu suku ke lunenkinga enye ekhona. Abanye bahlangana ngalo lolu suku balixubanise nezinhlelo zabo. Ube unyaka uneyinsuku ezimakhulu amathathu amashumi ayisithupha nanhlanu, 365 weyinsuku, kuvele kuziwe kulolu suku oseluvele selibekwe abazalwane ukuthi elokukhumbula ukuzalwa komsindisi, balethe iy'nhlelo zabo. Khona abasebenza ey'ndaweni koKimbali, koGoli, koPhayindane nakwamanye amadolobha amakhulu bahlangana ngalolu suku baliqophe ukuthi bazohlangana bazokwenza imicimbi yabo kodwa kube kuwusuku lokugubha ukuzalwa kwenkosi yamakhosi abanye baxabane eindaweni amahostel naseindaweni abahlala kuze eindaweni zokusebenza babeke lolu suku ukuthiwa siyohlangana emakhaya ngomhla 25 kuDisemba basho lona lolu suku lokuzalwa kwengadlangadla bathi sohlangana siyo bazohlangana bezolwa bazobulalana ngento abaxabene ngayo le kude hayi la iduze phambi kwethu bakhethe lolu suku kube lona lokuzoqeda yonke amagqubu abo lolu suku sicela ukusho ukuthi lolu suku siyaliphakamisa namhlanje siyalivuselela belivele likhona kodwa sithi abangalinakile abalinake ngoba linomsebenzi walo futhi linenkosi yalo ukhona umntwana owazalwa ngalolu suku usekhulile manje usesebukhosini manje uyabusa njengamanje kungenani simdedele kube uyena oba inkosi olubusayo lolu suku asebenze ngalolu suku asitshengise asitshele ukuthi yiphi injongo yakhe yokuba azozalwa ehle azozalwa njengomuntu azozalwa njengami nawe kulo mhlaba asiphathele lo mlayezo ayewuthunyiwe ezulwini yisona sikhathi sokuthi namhlanje sikhumbuzane ukuthi uKhisimuzi unenkosi yawo inkosi yawo enguJesu Kristu engumkhululi ake sidedele yena izinhlelo zethu ake siyifunele ezinye izinsuku ukuze lolu suku esiluqophile ukuthi kube elokukhumbula ukuzalwa kwenkosi yamakhosi inkosi yamakhosi siyidedele kugiye yona ngezime zethu izinhlelo zibuyele kwezinye izinsuku bazalwane kukhona esinye isiphazamiso esikhona kulolu suku isiphazamiso semisebenzi yethu neyikhundla zethu esiyiphethe emphakathini kuneyikhundla zethu nobukhulu bethu obusisindayo emphakathini sibekiwe umphakathi usibekile wasigcoba sabekwa sakhuphuka sabakhulu bese sibe bakhulu size sisinde silusinde lolu suku sibe ngaphezu kwalo lolu suku luqoshiwe bazalwane asingaphikisani nalo akungathi izinsuku ezinye zokuhlukanisa idokfeli nani siyiyeke bese konke sikududulele kulolu suku kube ngathi lolu suku alinaso isehlakalo esisezingeni lokuba sigujwe sicatshangwe noma bonke abantu bakwazi ukuzithoba phambi kwalo. Ngakho ke lolu suku liyabasinda abaningi. Sizofunda nje encwadini lapha iBhayibheli iyakhuluma ngale ndaba encwadini kaMateyu isahluko sesibili sizofunda ukusukela lapha evesini lokuqala. UJesu esezelwe eBethlehem laseJudea emihleni kaHerode inkosi bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi kuverse 2 uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwasempumalanga size ukukhuleka kuye kuthe kufika lo mlayezo lo wafika isikhulu esinguHerode sasiwazi lo mlayezo wokuthi izozalwa inkosi yamakhosi endaweni ayehleli kuyo esabambisiwe njengebambela inkosi ebambile elawulisizwe uma esethola umlayezo wokuthi sesenzekile lesehlakalo ayevele ezwile ngaso emlandweni kuyamethusa lokho ngoba kumphazamisa ezinhlelweni zakhe zokubusa liyamehlisa ukuthi kukhona ungqongqoshe ongaphezu kwakhe kulo bungqongqoshe bakhe ozongena azophatha lesizwe futhi kumcasula kakhulu ukuthi ukhulunywa ngendaba yokuthi uzelwe usho ukuthi lana kukhulunywa kwakhulunywa ngengane yena eyindoda emdala enonkosikazi neyingane ephethe isizwe kukhulunywa ukuthi khona ingane ezelwe ezofike imphazamise ibuse indawo yakhe esikhundleni sakhe kwamcashulwa kakhulu bazalwane nasempilweni zethu kukhona isimo esinjalo asithandi ukuthi mangabe sinamagama amakhulu sibekwe endaweni eziphezulu kube khona kuzothiwa bakhudlwana kunathi kakhulukazi uma ngabe singababoni bengekho eduze kwethu kakhulukazi uma ngabe kushiwo izimangaliso ezinkulu ngabo uJesu lona wayezelwe eyingane waletha ukucasuka kule nkosi uHerod ngoba umhlaba wonke uHerod wayecabanga ukuthi uzozwa ngaye uphethwe nguye nguye ogcotshiweyo ukuphatha indawo leyo uJesu ayizalele kuyona ngakho ke wathukuthela kakhulu ukuze ukuthi kanti kukhona omkhulu ngempela lento ayeyizwile isiyafezeka ngempela kusho ukuthi isikhundla sakhe sesiyaphazamiseka baningi kabantu nasenkonzweni bayavakasha bayabafuna ukuthi bahlaliswe ngokuhlonishwa ngoba bafika bese zingeni eliphezulu bafika futhi begqoke besabeka behamba ngonyanyavu ngakho ke namagama abo ephezulu emalistini athile asezweni ngakho ke labo bantu bayakubenzima ukuthi bayizwe bawuzwe kahle umlayezo wevangeli ngoba umlayezo wevangeli ubukeka udelelekile yize unamandla kodwa ubudelelekile ngokubukeka kwawo ngoba uNkulunkulu usebenzisa konke okudelelekile nokubukeka kokuncane nokubukeka ngelutho kube utho ngoba imfihlakalo insindiso imfihlakalo ivangeli imfihlakalo uNkulunkulu ayilethile kubantu kodwa imfihlakalo ezosiza mina nawe simasifunda lapha siqhubeka siyathola ukuthi uHerod wahlupheka kakhulu kodwa kwathola ukuthi manje akazi angenze njani kuthiwa waye waqoqa lamadoda lawa ayefuna indlela ebuza la wawaqoqa wasewanikeza umlayezo wathi hambani hayi angizwanga ukuthi hambani nimfune lo Jesu la ezelwe khona uma senimtholile nibuye nizongitshena khona nami ngizohamba ngiyokhuleka kuye wayenza isu lokuthi khona ezokwazi ukuthi afike umsoxonga manje ngoba manje wayemphazamisa esikhundleni nathi emabandleni bazalwane kukhona abantu abafisa ngathi ubukhulu balento ekhonzwa yilabantu abaningi kangaka bungavele bushabalale lobu bukhulu bese bonke labantu abalandela lobu buKristu bangeza ngakubona babe ingxenye yabo benze lokhu bona bakholelwa yikona okubabeke kulezi ikhundla bakuzona bazalwane yimbi le ndaba ngoba iyazondeka ngoba iphazamisa abantu eindaweni ezimnandi abahleli kuzona ngakho ke iba isilengiso kulabo abasuke bese endaweni eziphezulu bengafuni ukunyakaziseka usethi ke manje abadlule bamtshene khona ezokhuleka mase befika lapha okokuqala uma sebesuka kuyena sebehamba yavele yavela ingelosi ingelosi izobahola yabahola yaza yoma la kuzelwe khona uJesu okutshengisa ukuthi bazalwane nathi uma ngabe simufuna lo Jesu uma ngabe selifuna leli vangeli lo nkulunkulu simlangazelele asimfuneni bazalwane lithizwi asimfuneni senokutholakala yese seseduze simfune asimfuneni izazi lezi zahamba zidabula umhlaba zinqamula ziya la zingazikhona ziholwa ilengelosi ilenkanyezi ngoba zazimfuna la umntwana ezelwe khona zizokwazi ukuthi zikhuleke kuye zitshengise ukuthobeka kuye nathi namhlanje bazalwane asibeni abantu abanjalo Yebo, asiyithatheni ithuba uNkulunkulu asipha lona, simfune uJesu, simfune osizini lwethu, simfune endlaleni yethu, simfune ekuhluphekeni kwethu, simzingele, simthole, iyawuqhamuka inkanyezi yasezulwini, isikhombise la izelwe khona, simthabathe, simfake ezinhlelweni zethu, simphathe umntwana, sihambe naye, simphephise. Kuthiwa mase isuka laphaya, la esibayeni sebuyele emuva, sezwakhiphile amakha okumkhunga umntwana, zahamba ngenye indlela, seyaliwe ukuze angabulawa lo mntwana. Nathi ivangeli lethu, funa silivikele enhlizweni zethu, nasemakhaya ethu, ukuze lingabi sobala, liphangwe abaphangi, singalihambi silineka, silihleba endaweni esihamba kuzo eziyamahlazo, ukuze lingangeni ehlazweni ivangeli. Simfihle umntwana, simkhusele umntwana, ngoba uzosiza thina, uzomela thina, uzofela izono zethu, uzokhipha thina emahlazweni, uzofaka thina esivumelaneni esidala esalahlwa okhokho, uzongenisa thina embusweni waphakade. Ufuna thina, uzele thina, udinga thina, simphathe njengekhali zamantungwa. Lo Jesu, lolu suku lanamhlanje, asiphumeni sithokozeni, sithokozele ukuthi uJesu kube uyena osukumayo, kube uyena osika ikhekhe lokugubha usuku lwakhe, kube uyena osinikezayo, kube uyena osisevayo, ngoba uzele uzosiseva. Sivume bazalwane, asiyekeni siyibekene eceleni iy'nhlelo zethu, sobuye siqhubeke nazo. Uma sengivala, ngivala ngoMateyu isahluko seshumi nesithupha uverse 24, uthi ofuna umbuso wasezulwini kufuneka azidele. Uthi ongilandelayo akazidele, adele konke, naye azidele. Uzohamba emakhazeni, uzohamba la kugulwa khona, uzojomba la kubantu, adlule kubantu abanecorona, adlule, anqamule, ngoba uzidelile. Ufuna ukuthola umntwana la engakhona, ufuna ukuthola insindiso kaJesu Kristu. UNkulunkulu asibusise bazalwane, ayenze lo muzwa ube khona ngaphakathi kuthina, ngoba izwi lenkosi lithi olahlekelwa ukuphila kwakhe lokhu kwala emhlabeni ngenxa kokulandela uJesu uyokuthola ukuphila okungasoze kwaphela, ukuphila kaphakade. Wozani bazalwane, vukani lanihleli khona, silandele uJesu, siligubhe usuku nolwazi, usuku lwakhisimuzi. Akulona lokukhipha amagqubu, usuku lwakhisimuzi akulona lokwakha imihlatshelo yokulungisa amakhaya ethu, usuku lwakhisimuzi akulona lokuqeda amacala, akulona lezimpi, akulona lemihlangano yemindeni, kodwa elokuhlangana noKristu nomndeni wasezulwini. Siyakhuleka Baba, nabantwana bakho ngibaletha kuwe uNkulunkulu oyingcwele, bawuzwile umlayezo, haleluya, kwalolu suku. Nguwe oyinkosi, Nkosi uJesu, yalolu suku, usuku lwakho lolu. Busa Baba ey'nhlizweni zabo, busa ey'ngqondweni zabo, busa ey'nhlelweni zabo, baphathe ubalawule, abahlale phansi bathobe bavume, bese ubalethela inkazimulo yasezulwini. Hlala kubo uNkulunkulu oyingcwele, lolu suku kube usuku lesibusiso empilweni zabo. Pholise, uphilise abagulayo. Yebo, ulungise, uqede ingxabano emindenini. Ulethe ukuthula endaweni zokusebenza, nasemakhaya, nasendaweni abahlala kuzo. NgoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen.
Siyabonga izwi elinamandla kangaka eliphuma kubaphini, elisikhumbuzayo ukuthi uKhisimusi awuwona for ezinye izinto nemihlanganeni into eyiningi, kodwa ungokuhlangana noJesu. UKhisimusi ungokwazi umlayezo wevangeli. UKhisimusi ukuthi kuvuseleleke nobudlelwane onabo noNkulunkulu. Lalela, bheka sila. Sikwazile ukuthi ufike uKhisimusi ku-2020. Abaningi abakwazanga ngenxa yobhubhane olufikile emhlabeni, kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba izwi lakhe linamandla, izwi lakhe li-powerful. Bazalwane ke, nisale kahle nibe no Christmas omuhle nidumise uJesu njalo njalo nishare nendaba ezinhle zevangeli sinithanda kakhulu.